Jatend piny Kenya migosi Uhuru Kenyatta ne oyawo kar thieth mar military kata kar thieth mar jolweny e kaunti noero ma Eldoret ma bende koro iluongo ni Eldoret Regional Hospital.
Mama na